Chukwu a nwa na-azawa ebere, ị ka chie ka ebezie gị.